ona le bona le soka have been hanging out happy.
The ex o hudile o le mokana joang.
It took me being with someone like Neo to realize what I lost.
So ha mampho o sebedise nthwena o go khaka friendship nyana e ba reng ke friendship e.
O special le soka leso. You're kind, you're honest, you're honorable.
Ba bona na soka a kang betray.
You cannot string along two women with and hope for the best, though. It's okay what's happening in the future, though.
Angwazi ukuluza into ekhona ngento engekho.
Is that what's happening here, Soga? Unzona ni di feelings for onalogona?
Mina no ona rakholo zinzaka la saba ngani.
Kujwe ditse kana nthwena ya hore Soga le ex ke metswalle ha ino sebetse. Ha ino sebetsa ho hang.